baahan uma bogin haween maan beegsan kalbanada horta maan baarin ma bandhigin jacayl maan baaqin bilisyahay horta maan baahan uma bogin haween maan beegsan kalbanadan horta maan baarin ma bandhigin jacayl maan baaqin
ballantana ku guri soo baayo barashada kumaad bay dunyaa